jewe na Jojo kwanza je natangaye kubona ari Jojo nyina nyitware kuko nabanya Jojo abigize birebire nkahandi byari bikwiye ko tuburana je na Jojo n'umugabo wiwe kuko ni Monsieur Madame
OPG yatubwiye ni ko musanzwe mwari famiye mwakinana kenda mwicare mwumvikane ko yagututse musabane ibigongo Jojo wewe ashaka ngo kunguruza urubanza bibe birebire mugera ashaka mbaya mbaya acha iwe mbaya na situ dai cetu
je umubabaro wanje nyaka nakotse murayizi kati kanje murakazi none kwishuza utwanje n'iryo kosa afise mugaba minsi nawe yari kuraba utu imyaka wamaze ukora akabona ati byano umubabaro yagiye kugira reka tumureke mugaba urabona wewe yacheshaka kubigira birebire nanje rero nzosha nishuza akanje ndabigire nanje birebire
Isaac TV
Yes, you need Isaac TV. We kuziba Isaac TV. Ngo tama tubikora misi yose muri aziko tubaye ibintu kumwanya. Turi on time murabizi ni Star Boy kuri Isaac TV behind kamera turi kumwe na Juma Juice mukaya mabikora misi yose mukutuzana amasana amameze neza cyane gose. No musi ntujyohewe ariko reka dukore cyatuzanye dukore akazi ngo tama tugakora misi yose. Nta ujyohewe ndazi niba udukira nawe sinajyohewe. Nira mumeze neza.
Kaje neza
urakomeye.
Okay,
nubwo yuko ini Isaac TV kugira dushike ngaha handi bazari kiganiro cyake kuri televiziyo nashimye kuvuga cyane kinyamakuru nashimye kuvuga bivuga yuko bari kwakwitwarira. Yo yijya mwari musa kumukene na bisanga mani ariko njeje no musa amaze gushika hehe kuzone bakwitwarira amaze kuza. Bega hajya ni jambere ubiye mu butungane bakwitwarira.
Yego ni jambe.
Ni jambere. Ni jambere ubiye. Kuvuga ni wari bwafunga.
Sinari bwa
nagiye gufungwa.
Sinaje gufunga.
Niwe mwuba gufunze nawe ubitwa.
Ni bashitse babo mfunga gute.
Oya. Niba kwagiriza makosa ashaka gufunga.
Amakosa baratwumviriza tubanza kubura.
Okay, reka tuvuga ati nimba ikosa ryarabaye ariko kuri wewe kuvyabaye biciye ku rubuga cyanke ku kinyamakuru ntashobora kuvuga izina hano kuri wewe urabona ko wakoze ikosa aho imbere ho wagiye manze ubwo ndabona biracyabandanya deja n'ibirahe
none wewe uri kuri kunshira kwa makosa wewe
ni uko kubaza tu
jawe ni TV ya wapi iyo yasimini ya nani
Maima. Asa mko mnavuruga vitu gani bana?
Sasa hapa. Sasa akamata TV ya msisi itaki hapa. Ya
msisi ya wapi? Ya simu.
Itoa hiyo simu.
Ndani
ikushindi.
Ni ali ya.
Sasa kuna mnachapa.
Eh, ego kweli. Hauna haya. TV ya msisi nikiona hapa na
nilam sava. Ego twabonye uko uri hari ya uri kumwe mu peje uri kumwe na Jojo byagenze gute ni kwa ni biki byahabaye muri hajya muri kinda kuko usanze gakoza ni kinama
byahabaye murabizi kiganiro nagize mwese mara kibone
yego
kandi kijya kiganiro nko babivuga ngo umuntu yari yaborewe cyo sinari naborewe cyo sinari naborewe ko bavuga ko twakigize ngo twaborewe sinari naborewe usana mfite umubabaro mwinshi ni shavu ibyo byatumye nkora kijya kiganiro
Emrundo mwanya bakwagirije ko wewe watutse umuntu iryo kosa rikwagira hajya.
Eh niryo
ryambere aho chanke bifasha gute.
Urumva ikosa ari nyagira ngo nuko ngo natutse Jojo ngo numurozi ngo numuntu mubi. Uburozi sukuroga. Umuntu washaka kumwita umurozi bivanye n'umutima mubi yakweretse. Ya ni ibintu bibiyo bamaze kugukorera bikubabaje. Mese namututse ngo numurozi kuko aroga oya
okay tukiraho nyene gato abona bakwitwariye sivyo bakwitwariye yuko ba warakoze basi amakosa ukamutuka mwowe kuri wowe ikintu mwa mufa entre yawe we na Jojo deja mwarakina na kandi makina bye abantu babakunda kandi urabona mugiye gutitura no vuga imibano yari hari hagati yawe na wewe kuri wowe ubonako mufa ikirerema we na Jojo
jewe na Jojo kwanza je natangaye kubona ari Jojo nyene nyitwari kuko nabanya Jojo abigize birebire nkahandi byari bikwiye ko tuburana je na Jojo n'umugabo wiwe kuko ni Monsieur Madame je umubabaro wanje nyaka nakotse murayizi kati kanje murakazi none kwishuza utwanje n'iryo kosa afise
aho nyene ukira aho nyene niramu baravuga ko wishuza imyaka ine uri kurakora udahembwa mbega byagenze gute kugira gucera iyo myaka yose uri kurakora udahembwa
kuba narakoze urumva sinovuga ko ari imyaka nako urumva imyaka ine niyo maze mwihuriro me iyo imyaka twatanguye kubona ko hari ikintu cinjira mwihuriro siyo myaka ine yose bantu bariko barabivuga kutariko jewe nyimba naje mwihuriro imyaka ine kabiheze igihe twatanguye YouTube kuturiha ibintu igihe twatanguye kubona ko turiko turatera imbere manager ariko ari njiza ni nk'imyaka ibiri gutyo
giye mu Ronga Silver Awards Nene muri iyo myaka ibiri yose tuyifasha uko urabona uri umukozi uri kurakora utegeza kuba ushobora guhembwa washoboye kwihanganira gute imyaka ibiri yose utaronka na mahera make
urumva icyatumye nihanganira iyo myaka ibiri urano umuntu mwavanye kure biragoye amaze kugusigurira ati rindira uku turindire dukora uku wewe nzoguhanuka amahera ariho tugereza kumwihanganira mugaho hageze kumwisho ngo nabantu bahindutse umengo nacho dufana eh tukasema
ariko ngaho nyine ikibazo gice cyangira no vuga yuko mu bisanzwe iyo uri kurakora akazi ufise contrat biroroshye cyane ikibazo cy'ambere kwanza kugira cy'imbazi kindi warusanzwe ufise contrat muri ihure TV
contrat ya mbere no kuko rona sindije nyene kawaida nije nabayijisho ry'abandi mugaba ndi umubabaro bafise urarenze
tuvuga apare yabo tubona umubabaro wabandi nawo tuzi gushika no
sa muzo ubona kubibandanije bikaba birebere kuko ndabona ba biko biragenda biba birebire
nagira mbazi none nimwe ni wowe nyene cyangwa uri kumwe nabandi
eh Justin DJ nyene sindi DJ nyene kubwo gusanije na ciye mbijisho cy'abandi kuko je nagaragaje umubabaro
wanje kubera ngo wowe wavuze ko ari umurozi
nagara eh urumva je nagaragaje umubabaro wanje hari habandi bantu nabo bigumiza mu ishavu urumva
ariko hamanyira mu gutangura gusamba mwari babiri we na Jojo ariko mu bahamagaye amisi byagenze gute kwari bamuhamagaye kandi atari umuntu natangiye gusambana
amisi bamaze bamuhamagaye kugira asigure icyatumye nkoresheje iyo myaka yose icyo gihatampemba amisi bavuga ati ngo nta contrat dufitaniye metwe bwihuriye ko twatangiye turi nka famiye twagirana ibiganiro urumva contrat ya mbere n'ibiganiro urumva nakazi nkora murakabona niyo contrat ya mbere nta kuntu twoshika mwisho afwanige atugeuke kugeza ubu unya jewe urumva kandi urazi ikiganiro twakoze turi babiri na Dodo mugabe boneka ko bifu yayishize kuri jewe ngo navuze ngo numurozi ubu murozi sukuroga
aho nyene uravuga yuko uruno rubanza akaba barufise uko garagaza uri wenyene ariko ari nabandi bafise umubabaro ashobora kubigaragaza none nubona ko abo bantu bari ko barakosha bo bavuga ko bafise umubabaro ariko ubone bashobora kuboneka akaba ari uri kuraboneka
bajya anya ntibanyoheje oya bajya ntibanyoheje je mu buzima bw'iwanje
nubona ko ari una hipokrizi irimwo hoho kubona bagutererana ukaza wenyene uboneka
abandi oya ntibantereranye nabantu babahungu kuko razi mwihuriro nje nari umukobwa je nyene nari maze imyaka myinshi abandi bamaze mu myaka myinshi n'abahungu gasore ko uyu mwanya ari ku ishuri ntashobora kuhurisiba ku ishuri ko byagira jewe kwanza ikiganiro urumva sasa abo bambwiye ati twebwe genda uburane bigashika ukagira ikibazo bakagufunga natwe tuzoca tugaragaza umubabaro wacu kuko twebwe wowe nyimba waravuze ntacyo waragaragaje umubabaro waravuze mugaha minsi nawe yari kuraba utu imyaka wamaze ukora akabona tujyana umubabaro wagiye kugira reka tumureke mugaha urabona wewe yacesaka kubigira birebire nanje rero nzoca nishuza akanje ndabigire nanje birebire
bisigura yuko wewe gatoye bisigura yuko wewe gasore na yasoni bagushigikiye kuko waravuye mu ihuriro nabo nibo baravuye
bajya bose baravuyemo
hari andi makuru numva yuko na komanda ashobora kubizamo
na komanda zojamo komanda nawe yaraheraniwe
none kuvuze ngo gasore
rega abaze kuvuga
kunyaga nabo bari hehe ko batari batiga
komanda bajya bose urumva abantu babahungu umviriza je convocation bayirungikiye jewe urumva mugabo bose kubera abaze umubabaro nagiye kugaragaza kuri TV bantahura jewe simbona simbona yuko byari bikwiye ko baza ari umuyoro ngaha berekane ibintu by'ubuvayo ariko babigize birebire ko wumva yashatse kwimura urubanza rushire imbere bitaendelea
tukiraho nyene urubanza bisigura ko Jojo yashinze ni urubanza yuko wamututse hama urubanza tugiye kubiraba kandi hari ibindi bintu byaciye biza byinjiramwo bivanye n'ishavu ubufise by'agashahara none muri uno mwanya uko urubanza yuko urakurikirana uko bariko bararufata bariko barufatira ku ishavu uko watutse Jojo cyangwa uko barufatira kuko kushize utwabo
kawaida urubanza ubu bariko barufatiye yuko nagiye gukora icyo kiganiro ku bw'ishavu yuko bamperaniye urumva gashahara kanje nta nakaronze sasa ishavu kandi n'abawopeje bavuze ati n'ibi bintu ntimushobora kwicara mu byumvikane Jojo avuga ati nta byo kumvikana bihari jewe nuko ndamuhana kuko yantutse urumva mugihe nanjye rero ashaka kumpana ko namututse ntaje rero ashaka ko nja kuri TV mimi banilipe na micangu sasa
okay birumvikana yuko wewe ushoboye gusohora ishavu ryo kwishuza utwawe kubera ko bakwitwariye baguhora
ko namututse
none aho nyene uravuga ati n'abandi baragushigikiye mbega wowe ni wowe nyene wo buheraniwe cyangwa n'abo bandi bose baraheraniwe
abo bandi bose urazi mu ihuriro TV mu bantu kawaida baza mu ijya ihuriro TV ni gasore
ari
drama
hamwe na
nanje
abayitanwe ni we
ndakomanda nawe nuko urumva wayaci yavamo kare kuko mubayizamu yarimo bwa mbere razi comedy zacu zose za kera komanda yarimo urumva na Alvine baya sawa bajya baje vuba urumva mwihuriro ubu unya sindakubeshe mwihuriro twebwe ubu twebwe ubu ntitukire mwihuri bose
turabona ko nakazi kihuriro
kandi bose bavuyemo kuki kuko babonye manager ikosa afise uzogenda shootinge wirigwe inzara na deplasma wirihire cyane rikirinjiza amahera kawaidi ngorane twagiranye na manager wacu ntikura amahera ntikura
gatoye gatoye ni ramaho nyene cyo kintu ushobora kuvuga mu bisanzwe iyo hawa kazi sana sana nongera mvune na kagohe abanzi uragira ikintu bita contract kugira uvuga ibintu hari byanditse ngaho onye nubona yuko uzohava usindwa bivanye niyo erere yo kuba mudafitaniye contract arashobora kuvuga manager irevere ndamaze kumva amata nsumira yuko wo bumaze kuronka waronka amahera make make ariko utayaronka nko kubyifuza nubona yuko tubera kurishuza
bazagatugira ikibazo ubwo no kunyihakana ahubwo hajyaya na nyihakanye kandi akazi kanje kaboneka ngo niyere contract ya mbere ni kazi yangu n'umwumvikano twagiranye kuko twari famiye bamenye niramu cyangwa Suzana gute nta contract ya mbere ni biganiro
ariko niramu tukiri ngaho nyene mubu ni byashika kure bazobaza muri mwanditse aho ibitongene mwumvikanye
ibyabonabiri
niramu uravuga yuko ati contract simba katwandike avis de confiance irabaho uvuga ati ikintu gihari ni avis de confiance sibyo avis de confiance iwanywe rabaye abantu barakubonye niramu ko ashora kumenya bakumenye kubera ihuriro bakumenye ko kinana na bagasore na ba ari drama ukira muri ihuriro muri uno mwanya tutagiye ikintu nyamukuru wowe muri uno mwanya usaba ni cyane
je ikintu usaba mu uno mwanya urumva sikindi mimi sinaromba na Jojo kwanza jari imyaka nakoze narakoze ntibaraduhindutse ntibaduhembye urumva kuko kwanza imbere yo kujya gukora ibiganiro urumva nkerekana umubabaro nuko twabanje kugira ibiganiro muhira renyo amisa avuga ati jewe mukitaka mwende nanje rero umubabaro wanje ndabujana re kuri TV
bisigura yuko kugira ushobore kuja kuri TV mwatangiye kwanza kuyaga n'umujyango arakwihakana avuga ati no uranyihakanye reka aje ndabishikane imbere
urumva nasa rero je umubabaro wanje wanjanye kuri TV urana rero yuko wewe yaci arumva bigira birebire ngo naramututse mugiye afatira yuko namututse nanje nzoca nkomeza nanje nishuze utwanje
mbeho ho uremera ko wamututse z'ukuri
sinamututse navugishije ukuri
ntiwemera kwa mututse
navuze ukuri kwanje kuri ku mubabaro wanje ku mutima n'ukuri kwa meze
kirya kiganiro numba mwakibonye yamututse vuba cyane nacho wakurikiranye neza neza
hariho kuba umuntu washaka kwagiriza ikosa umuntu ariko umuntu akaba atagemera
okay kino ko atemera ikosa agiwe yuko adahemba abakozi
wabivuze kubera batagwenja
amahirwe yavuga ati nta kuntu mushora kumvikana mwebwe nyene kugira ntibishike kure mwebwe mukicara ahantu mukabiganira nyene kugira mushore gushika kuri rezita mutiriwe muraje mu bintu nk'ivyo
OPG yatubwiye ni ko musanzwe mwari famwe mwakinana kenda mwicare mwumvikane ko yagututse musaba nibigongwe Jojo wewe ashaka ngo kunguruza urubanza bibe birebire mugera ashaka mbaya acha iwe mbaya na situ dai cetu
muri uno mwanya donc nira mavuga ati hamwe byoshika bakaza tukicara tukayaga gende mera yuko ibintu byagenda neza araho nakosheje nwasabira kiba imbabazi naho bashobora kuba barankoresheje bagasaba imbabazi tugasubira kandi tugahura tugakinana kandi kubisanzwe
kandi ikindi kintu nico novuga kuba Jojo yanzanye ngaha nani gasore ya Sony barafashe umwanya baragenda baramubwira amisi ibintu bya convocation bihagarike nira munyimba yagiye hajya gukora ikiganiro ni shavu so yaravuze nabi kubera ishavu ibintu rebasi biherere ngaha bishiye hapa ariko natangaye convocation kandi bazanye kandi ibindi urumva hoho cewe n'ukuri bavuze twicare tuyage bihere mimi ntacha juu na franga nimehebaga bihishe tu kila mtu afanye kazi zake kure na mwingine afanye kazi zake
okay onyene ndafite ikibazo nene nkubu mwicatse mugasaba nimbabazi urashaka gusubira mu ihuri
oya ushaka gusubira mu ihuri
niteguye gute rero kugira wiyubake ubwawe
je kwanza kuyu mwanya tumaze kuba dufise kwanza na management yindi twamaze umuntu ava hamwe afise ahandi urumva kiwe ndafise kandi kazi ngo mbanangure gukora muzokabona muzobona izindi cyane ngiye gukorera ko cyo kibona
okay ndumva ko ari gikorwa cyiza mbega mu kibano bivanye n'amakuru yashikirijwe bavyakira
mu kibano abagenzi ibiki
makuru yashikirijwe yuko nitavye ngaha
uko bavuye mu ihuriro ry'ingorane z'abari
barabishigikira none we gute woba kwama wisemba umuntu atabona anamdana mweye
okay niramureka tugushimire kuri kano kanyu dubaye ndagushimire tubaranye twifuriza kubandanya urubanza rwawe neza guhere neza mbere tukubifuza yuko mwosubira kandi mukungana ubucuti bwanyu ishavu ni kintu mushobora kugira itsinda ejo mukabandanya ariko byiza twabasaba yuko nk'abantu tubashigikiye abafanzi biwanyu abajournaliste bashobora gukurikirana ibikorwa biwanyu twabasaba yuko muri uno mwanya mu kwicara mukayaga nko pesha yabivuze turakari cyo kintu nyamukuru kiri kintu ubonaho cyoshoko kwidukorera
ko twakwicara tukayaga ko twakwicara tukayaga birumva timu yose tukicara tukayaga ni ibintu bisanzwe kuko ibiganiro ni ikintu cy'ambere kimeze neza mugabo urumva ingorane no hari washavuye yashavujwe n'igitutsi mugabo je amahera urumva bisigure ko je ntafite umubabaro rero igitutsi ari cyo cyamubabaje gose
okay merci beaucoup
merci yeso dudu
yeso ikindi nacyo nshobora kurenza ko ndashobora kuvugana na dodo novuga yuko kijya kiganiro kijya kiganiro dodo burundi bari basanzwe bari kumwe na nelamu ariko muri uno mwanya kandi biravugwa yuko dodo burundi asanzwe yishyuza amafaranga gute yoba yaratanze amafaranga kugira aje muri ihuriro ariko muri ako kanya amaze gutanga amafaranga ntiyabaye agikina nanjye navuze ati reka ndamwegere dodo musanzwe ntari bwakine komedi nimwe twebwe ku ishuri turajya ku ishuri tukiyandikisha kuri university mugaho utanze amahera yo kwiyandikisha mu bisanzwe udagiye ku ishuri ntiwishyuza amahera rero dodo mu mwanya atarakina kandi akaba yaratanze amahera reka tumaze tugire tugirane tumenye ukuri kuko bari basanzwe bari kumwe na nilamu umeze neza dodo
ndameze neza
wowe nawe ku ruhande rw'iwawe navuga yuko warumaze kujya muri ihuriro deja kandi kugira uje muri ihuriro utegereza gutanga iki utegereza gutanga amahera amahera ya inscription utegereza gutanga amahera iyo winjiye muri ihuriro kuri we ko warumaze kwinjira muri ihuriro nawe tutabwabone komedi ziwawe wowe waramaze kuri akanoti k'iwawe cyangwa wowe usaba iki nka dodo ko twarakubonye mwari kumwe na nilamu deja
njyewe nari kuronka umuntu negera sibyo akama kabanga muri rya huriro amafaranga yanjye natari nari kuyanywa icupa bigaherera ngaho nyine njye nararishe baranshyize ariko sinigeze nkina n'umunsi wiri njye nararishe kandi twumvikanye yuko ukuntu nzoza ndakina nzoza ndahembwa urumva igitangaje rero tumaze kumenyana na nilamu nyine acarampa amabanga yabo arambwira uko nyine bari babaye ukuntu ibintu bimeze kumbe nuko acarambwira dodo je n'ukuri numva amerewe nabi sasa rero ndonderera itv nije namubwiye big ndonderera itv je nokora ikiganiro kugira seruri kiri ku mutima w'iwanje urumva ndavuga nta kuntu noze ngenda gushutinga tukirirwa ubusa tukagira iki ndamubwira oke nta ngorane ndamuronderera itv urumva sasa rero kubona babigize birebire nibaje hamwe gusa bumvikane ikiganiro twaragikoranye ariko je sinavuze menshi kubera nta umva nta gashavu nari ndabifitiyemo kandi abantu bakomanta ngo twari twaborewe nta muntu yari
mwari mwaborewe ngo mwanyoye imikirire
nta muntu yari yaborewe twari bazima ahubwo ni hajya umuntu yashatse guserura ikiri ku mutima urumva sasa rero bajya abantu njye sinashobora kubavuga ko birebire rwose kubera njye sinari bwabinjiremo neza urumva ariko ku byo nabonye gatonya gusa nibisubire ko vrema umuntu umukoresheje naho abe make ayabone urumva numba yarabikoze bijya nishavu kubera inda indira saba indira ashobora kumusarisha umuntu urumva njye iyo shonje ndakimaza amaguru kinama yose ngenda ku mubagenzi ndabaho ndonye ifungu
urumva ko watanze amahera gahuje muri huriro tv hama ukaba utigeze ukina na rimwe wowe ntawe usaba ko nira amasaha y'umushahara wiwe
vrema je narayahevye kweri
gatoyi gatoyi ngaho nashobora kuyasaba gute uramaze kwiyandikisha ku ishuri iyo ugiye ku ishuri ugatanga fre description ugatanga amahera yo kwiyandikisha ntiwige hajya mu bisanzwe ntacyo ujya kubaza ngo munyuma ngo amahera yanjye ngo nariyandikishije bisigura yuko nawe watanze amahera watanze fre description yo kwinjira ntarusha ufite ko gusaba amahera ngo natanze amahera yo kwinjira nimba utakinye ntiturabona ibikorwa byawe deja none wumva gusaba amahera gute gatoyi
none nje navuze ko ndayasabye je nayo nsabye n'ubundi
sindi ko ndashyigikira uwo cyangwa nshyigikira uyu unye
nayo nsabye ahubwo gusa nibisubire ko kuko aba bakinnyi nuba bagiye egwa zoronka abandi nawe wandi aronse niyo abafata nabi nabo nyine bazosubira bagende urumva nibisubire ko n'umugore nawe yisubire ko
dodo avuye muri kariyeri ya music agiye muri kariyeri ya komedi mbega wabonye ko hari akanoti kuruta music yawe
ubu nyine dufite manajeri abasiponsa bashushe ubu tugomba rero tuvume
none dodo atari banga ubu nyine nashaka kubwira manajeri bakenye
kubera iki ndabavuga bariho bariho udufite aba sponsor benshi bashushe
ni impamvu ihe ituma Jojo Dodo nako yumva akunze cyane comedy papure muziki
kubera umushahara manager twe bazotuhemba neza kanda kanoti kabona eh numuduga yavuze ko agomba kuburungika bizoza tugenda gushutinga ndi kwivora
ndi aho nyene tukiraho nyene dodo
nzoba nkadi
aho nyene rusaho nyene tukiraho nyene eske umuziki na comedy bizokororera
nzobikora byose je ndi passeportu nubwo noronka nawe manager akambwira ati ubu journaliste ndabushoboye aho bampemba ni honja
umuduga uri kuvora ni mu gihe bwa mbere bavuze ko ufise imodoka ariko gushika n'ubu ntiturayibona sinzi kuyinyongera ahantu hiwayo ntiyibone mega imodoka wavuze ko arufise waramaze kwigurisha cyane
cyane yari ya ogazio ubu bagomba baturundike
rero
ivuye mu bushinwa shasha
ya ogazio okay reka tugushimire dodo nawe ko biri kose muga nawe no gusaba ntuje mu bantu bishize amahera kuko Fredens kwisho
nibaye eh narahebye je ndumwana myiza nabo nyene nibaze hamwe bayage bihere ibi bintu byo kuza batwigiriza kuzuba si byiza
kuri wewe kuri kuko twabonye urumugenzi cyane wanyiramo icyo muhanura nk'ugenzi wewe
ah ikintu no muhanura araba abantu baza baragendana urumva araba abantu baza baragendana umuntu ashobora kumubwira nk'ubujojo yari bari kwaka mama pasa urumva yani barabagenzi gose 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 asa rero umuntu urashobora kuba ari umugenzi kandi agufite ikintu ku mutima akagutwengera ku maso ku mutima yababaye no muhanura azarara abantu bagendana kandi azaragabanya n'amajambo azaragabanya n'ibyo avuga bizomufasha kandi bizomushikana ahantu kwera arafise talent deja so no nico kintu no mutekerera nk'umugenzi ndamuhanura
dodo gatoyi kuri wewe nka industry hano wacu mu gusha cyo Burundi no vuga yuko gerageje kuraba rafwa passe no vuga yuko ariho kayipasije kidumu bivanye nuko murabizi byaravuzwe harafungwa n'umuntu yagize yanditse bijya bintu bijya byandiko na kandi baramwitwariye hehe aranafungwa naho no munsi no vuga yuko babitwariye nga muri sentare muri industry ya music birakuye yuko umuntu nimba ari umuririmbyi cyangwa umukomedi yitwarirwa ngaha muri sentare cyanke bakwiye kujya nyene ahantu byagenewe
mu bisanzwe twebwe nk'aba star basi turafite bi amikare de musicien sivyo niyo bari kugenda bakabicarika hasi bakabirangirizayo ndibuka yuko hari umunsi lolilo hamwe na Thompson barigeze gushwana bibanye indirimbo urubanza rwabo baruciriye kuri amikare ntibarinze gushikana ku makomine ikintu bari gukora Jojo na Miss bari kugenda kuri amikare kuko twese tusanze turi muri industry bakadutumako bigaherera hajya nyene tutarinze kwararazana guteza isoni si byiza bijya
okay reka tugushimire dodo
okay
yesi bakunzi ba Isaac TV murabizi na yastabwe kuri koza Isaac TV nakonda gerageza kuyaga namwe murazi ko ndabakunda cyane genda ugire like na share na comment biba byiza cyane gose reko turayagana nira mutako turayagana dodo twaze byinshi murazi ko ndabakunda cyane gose ciao ciao like na share turazikunda sana
Isaac TV. Oh.